wallahi ne ina mata an ga ni kashe ni manzon Allah daga hannuwa sama ata fadan annabi Muhammadu
nace da irin gagulma
Sallallahu alaihi wasallam
na annabu dukuzo
fa salatu ma soma